Upon arrival at the scene, I found a devastating scene. Three bodies lying down. Two brothers and their sister-in-law were all dead. The genesis of the matter is that there's somebody who had been contracted to come and do wiring. And this is a quack electrician. And then he did some shoddy job. As a result, there was a lapse. To the members of the public, we appeal that we should not rush hiring these quack electricians to do any sort of wiring. Matters of wiring, we should engage professionals, those who are licensed and those who, not only licensed but qualified, so that we don't meet such a scenario in future. And then, safety measures. We should broaden the safety measures so that it goes down to the common man, to the mwananchi.
Kufika nyumbani nikapata kama ndugu zangu wawili, kitinda mimba na mwenye anafuata kitinda mimba mwenye anafuatana, na shemeji wangu ambaye mume wake ananifuata. Wamekufa na wamelazwa pale kwenye mshari. Kwa saizi singeweza sikukuwa na jambo la kusema, bali nilikuwa naomba tu msaada kwa yule mtu ambaye ana moyo safi. Anisaidie jinsi nitakavyobeba hizi msiba ya watu watatu niwalete nyumbani nipate kuazika. Lakini jambo lililotendeka ni yule tu ambaye alikuwa anamfanyia wiring, alifanya jambo ndiye alichotenda makosa, manake wakati alipokuwa akifanya wiring akawaacha waya umeme ikiwa imeninginia kwenye pala nyumba. Na hilo pala nyumba kulikuwa na kamba ya kuanika nguo ilifungwa kwa hiyo pala nyumba kwenda kwa mti nyingine. Huyo shemeji wangu hakujua ya kwamba kuna umeme ambaye inakimbia kwa hiyo paya nyumba, sababu hilo kamba alikuwa akianika nguo kila mara. Hilo ndio venye kisa kilitendeka. Sasa shemeji wangu alipoanguka chini, mamangu mzazi alienda kumsaidia, akasikia kama kuna kitu inampiga, akatoroka akaja kuita mandugu zangu alikuwa akicheza mpira hapa nyumbani. Kwa bahati mbaya kulikuwa na chemichemi, manake mvua ilikuwa imenyesha. Wakaenda wakamsaidia, kujaribu kumsaidia, walikuwa na mguu mtupu. Kwenda kushika yule shemeji wangu, basi mwingine akaanguka. Wa pili tena kuja kujaribu kusaidia wenzao, pia wakaanguka. Sasa wote watatu wakafa mali moja. Nyoro na poki gona simu gimoroka sapaga chial ne anetich yondewa ta poki gona simu ne angilieti adek monendo de chial ne okakao serious nikech ne okangeyo ne gimanya lote more nikech na ngene jawangema na wuyo kod yudyo ching mallo wore yudyo ching makoro ne genenda no kana winjo wach no gona simu gi adek achiel kum gine jaduong gweng mara ariyo ne nyara maduong kogocho na koro no miyo kura aridhi kanikare en ngamo jomo senenda dier. Kana rengo mabiro nyakadala ayudo kose kaw gi motergi mochari kadie mochari tayudo ko wite na riyo nendo gi yuora bende onendo gima na nyalo timo no tama but nogo ya gelet ma yuwa ka wacho ni ane kiki yuri kama na nyalo chako go unge nikech ngama nyalo kungo barubure gi ngama nyalo weyo akia nyaka sani akwayo ja manu ngama nigi kony manyalo konya nikech kaluwore kaka dala nitie okanyal tingo mzigo no duto te manyal nyadichiel. Kata beni sirkal mar county bakwayo kony, nyaka ma sirkal mamalo bakwayo kony, jal machunye ler benda kwayo kony. Gimo kelo masera, eni jal moro nuluungu ni moro miyoti mwayari seche magu kinyi, kanu sibiro mo chole pesa ne modhe, motiyo. Kose tiyo, towe waya marmach koma kumabati. Esama we waya marmach koma kumabati no, Total yura binutu etol ko igama mar ot kote yen machielo. Total no omoche pile ka pile. Ne okungeyo no nyalo rado gi masira nikech no okungeyo gima nosetimore. Kano odhi moch golo lewni kanyo, kanye mopoko yoromo gi thone. Kaminwa monyuola odhi ni dhi konyo to po kastimo buoge. Kastimo buoge to rengo nikech ene no orwako wuoche, no okuunge gi tiende nono. Wetena ne nitie dala, oringo mundo miulungu wetena nikech ne gintie dala. Ne gigo mpira dala ne gin gitiende gi nono. No luonga achiel kuomgi kano rengo kodhi to stimo mako. Ochako kao mara ariyo be koringo dhi ni mundo miyo dhi okonygi to stimo nego. Mane kaka stima no nego gi te.
Biro tayudo wete ariyo. Konindo piny opilore piny kod miyo yuorgi. Nen kani ng'e go wang' to no ken igombo mondo mi chaki bet kanyo no lit. No lit kabisa juthurwa gima notimore nyoro. Koro ka wabedo kanyo ka watimo nonro ma wiye to ng'iso ne nitiere ng'at mano kao mondo notim migao mar wiring out kanyo. Ma mag joma achuogra gi. Koro kanyo ema en mokelo chochni. Ka kwa jopiny wawe uru kao thuolo mondo mi iluonga ma onge lony. Luonga ma nigi lony to bende en gi bende chako en gi licensed. Inyalo bedo gi lony to pok opudhi mondo otim migao mag wiring. Koro mondo mi wageng' weche bilagi e thuolo ma biro. Sani wacho ni eton stima ema sani koro nego ji. Gine tol moko ma itweyo magini mochegi. Ka gichose wuok to idhi to bas. Koro moko mokwongo moro bosetimore kamoro. Koro maendi en puonj ne wanik. Ka sa asaya magine, wadwa luongo ja stima wan gi wach moro ma odono losi gik motenore gi wiring to wamanyuru jolony. Joma odhi mobedo piny. To kik wachak wamany joma iluongo gi dho ngere iluongo ni quacks. Maonge barua nong'e ang'eya by heart. Mano okterwa kamoro.